abisa amazo.
Eh unyanise lomntana. Bantu bamboko khawuze ngandithi indaba etexini. Ngoba usesive singaniva singaba action uphele kwenzeka ntulo. Ufune ngomuntu bangakehle akhangi eba uphethe kwenzeka ntulo. Mbili ngimandi balaye zolo etexini beli ngemnandi. Kwafuna ndihlile yengulo akhangi uve action ba uphethe kwenzeka ntulo. Kube libali beli ngeoyi oyilahle intombi yayo. Ngoba ungabinamali yole owu. Uma ndihale ndiyiveta le ntombi iphethe ithinda akhangi. Hayi phele sendizoba lokhu kufuneka uba ndehle yengulo. Kuya kanti babe nengezi-5 rand kwakule mali ndihiking ayo kwakanti mandengezi qumba izophinda indibethe ukuba namali uba benemali ngendi yengezi-5 rand ndayokwehla kwesinye isitophu ngoba bendirhanya nouvu action ibo khawulezisa bethu nalapha eziteksini umntu atsha gqabagqaba nje amabali engulo akhawulezi nxa ibasisiba ibali kakhulu amabali amadoda ibakhulu amadoda amabali ave mnandi ahlekisa kunjalo nje.